mazao, na mtunza mume na watoto, lakini bado ni mrembo. Kushughulika, kupambana na dunia, hakusababishi nisionekane na mvuto.
Nilangane neo, jinsi mnavyonga, I wake up every morning, nasaka chapa.
Shinda ofisini, I'm a strong woman. Stuck is on.